KwabaseFilipi isahluko sesithathu. Elokugqiba bazalwane bam, vuyani niseNkosini, ukunibhalela kwa ezo zinto akunqenekile okunene kum, ke nina kuyaninqabisa. Zilumkeleni izinja, balumkeleni abenzi bento ezimbi, balumkeleni aborhunulu, kuba abaloluko sithi, thina bakhonzi uThixo ngomoya, siqhayiswe ngoKristu Yesu, singakholosi ngenyama, nakuba mna ndibe ndingakholosayo ngenyama, ukuba kukho bani uba unokukholosa ngenyama, bendingaba ngakumbi mna. Ndalukayo ngomhla wesibhozo, ndingowenzala kaSirayeli, ndingowesizwe sikaBhenjamini, umHebhere wamaHebhere. Ngokomthetho ndingumFarasi, ngokwenzondelelo ndilutshutshisa ibandla, ngokokulungisa obo basemthethweni ndingongenakusoleka. Ndisuke zona ezo zinto zabe ziyinzuzo kum, zona ezo ndazibhalela ekuthi ziyinxwaleko ngenxa kaKristu. Ewe, okunene ndisuka izinto zonke ndizibhalele ekuthini ziyingcwaleko ngenxa yokogama kokumazi uKristu Yesu iNkosi yam, endithe ngenxa yakhe ndonakalelwa zezi zinto zonke, ndizibhalela ekuthini ziyinkunkuma, ukuze ndimzuze uKristu. Ndifunyanwe ndikuye, ndingenabo obam ubulungisa, obo basemthethweni, ndinobo bungakukholwa kuKristu, ubulungisa ke obuphuma uThixo ngalo ukholo, ukuba ndimazi kwanamandla uvuko lwakhe, nokuba ndibe nobudlelane naye ngentlungu zakhe, ndifaniswe noko kufa kwakhe, ukuba ndingade ndifanelele ekuvukeni kwabafileyo, kungekho ukuthi sendimdakele, nokuthi sendigqibelele, ke ndiphuthuma ukuba ndingakuganga na nokuganga oko ndathi nam ndagangelwa khona nguye uKristu Yesu. Bazalwane, mna andizibhaleli ekuthini ndigangile, ke ndenza ntonye ndithi ndizilibala izinto ezisemva, ndisolulele kweziphambili, ndiphuthume ngokuxunela umvuzo wobizo lwaphezulu lukaThixo kuKristu Yesu, ngokuthi masithi ngangoko singako thina bagqibeleleyo sicinge oko kanjalo ukuba nicinga into ngokukumbi, uThixo wonityhilela naleyo. Noko ke apho sifikelele khona, masihambe ngamcamnye, masigcine ntonye. Yibani ngabaxelisi mna bazalwana, nixunele kubo abahamba ngokunjalo, njengokuba ninomvuselelo thina aba ke. Kuba baninzi abahambayo, endathetha futhi kuni ngabo. Ngoku ke ndithetha ndilila nokulila, ndisithi bazizo iintshaba zomnqamlezo kaKristu, abasiphelo siyantshabalalo, abathixo usisusa sabo, abaluzuko lulihlazo labo, abanyamekela izinto zomhlaba, kuba thina okowethu lisemazulwini, apho kananjalo silinde khona kwa umsindisi, iNkosi yethu uKristu, eya kumwenza kumila kumbi umzimba wokuthobeka kwethu, ukuze wona wenziwe ufane nawo umzimba wozuku lwakhe, ngokokusebenza kwalowo unako ukuzithobela phantsi kwakhe zonke izinto. Amen.